masikwamkele kwinqaku lethu hashtag Westbank how to xa sileke uyifumene into eva wena mfondini lixesha lokuba wenze isivumelwano sakho semali ngakumbe semalimboleko ke yemoto ngokwenza oko ke uzawuzazi ke izavenge uzawuzibhatala ngenyanga bazithini na iza kukunceda ke le nto utsho uyazi ukuba yimalini na imoto nokuyifikelela ngokwesimo sepokotho yakho. Simphiwe kangona ke utshaya ingwe phaa kwaWestbank uphinde wakunye nathi ke kusasa nje siza khe sincokole naye asicaciselekele ngamagama abhidayo emfundeni kwaye kanike nengcebiso ke malungana nemalimboleko yemoto ukuze ke isicelo sakho siphumelele ukuba ngaba wenza njani na. Mbono masi kwamkele thina kwi-BEE kusasa nje.
Ngosi tshawe ndibulise kuwe BEE scheme nakubo bonke abaphulaphuli bomhlobo wenene.
Ndenze ntoni mbona xa mhlawumbi ndandingekho mde apha kwizibalo esikolweni ngokufika ke ngokuba umba wemalimboleko ufumanise into okokuba ubundibhida?
Kosi tshawe nantsi imfihlo ke mdange kufuneka uqale wenze ibhajethi ngeli xesha ke wenza ibhajethi sele uwafumene amaxabiso awahlukeneyo emoto ozijongileyo uyayazi ukuba ungafikelela malini ngenyanga uyayazi ukuba izavenge ezi kufuneka uzihlawule iminyaka emihlanu ungakhetha ke ukuhlawula imali mboleko kwiinyanga ezilishumi elinambini okanye ezingamashumi asixhenxe anamabini ukhumbule ke ungazibalela ufikelelo lwakho ngokusebenzisa i-affordability calculator yakwaWestbank ikhona ukuze ubale zonke iindleko zakho zenyanga kwibhajethi ukuba unemibuzo ndwendwela indawo ethengisa imoto ekufutshane nawe ucele uncedo kungqondongqondo osebenza ngezimali zemboleko ne-insurance akuncede ke ngayo yonke into ongaqiniseka ngayo kuze wenze izigqibo ezilulamileyo.
Into leyo mbona echaza ukuba ndinganelizwi kwindlela isivumelwano sam esimiswe ngayo?
Uchane ucwethe ngedolo tshawe injalo kufana nokuba umama akhethe ukusebenzisa phakathi kweOMO okanye iSEF njalo njalo nawe ukhetha isivumelwano esifanele wena yibhajethi yakho le yimali yakho le nezigqibo ngezakho ngokunjalo akho nkosi ukuxelela ngento omele uyenza ngemali yakho qiqa ke ngoba isivumelwano osenza namhlanje sizokuchaphazela iindleko zakho inyanga nenyanga de iphele iminyaka emihlanu xa ungqondongqondo wezimali mboleko ne-insurance ekuchazela iinkcukacha zesivumelwano semali mboleko qiniseka ukuba uphulaphula ngeendlebe zombini ngoba ayijiki isemtshinini ayikho ke i-DSTV catch-up kulona mdlalo tshawe nazi ke izinto onokuzikhethela ngokwakho inyanga ufuna ukuhlawula ngazo zemali mboleko i-deposit okanye intlawulo ye-balloon payment uhlobo lomlinganiselo wenzala oyifunayo isixa semali ofuna ukusiboleka ebhankini sebenzisa ke i-calculator yentlawulo yekuwebsite yaseWestbank ufaka imali mboleko udlale ngenyanga zentlawulo umane utshintshatshintsha inani lenyanga uzibonele ngokwakho ngaba ungafikelela na izavenge nenzala ngokwesimo sendleko zakho.
Ncatsho ke mbona make ndikhangele kuFacebook nanguRudzani Malende yena uthi ufuna ukwazi ukuba uyakwazi na ukutshintsha inani lenyanga kwimali mboleko yemoto uba ngaba mhlawumbi ibingu masenze umzekelo ibingu 54 months azitweze ezinyanga azitshintshe uyakwazi uyenza loo nto xa esongeza iinyanga iza kuhla na imeko yezavenge.
Enkosi tshawe ngumbuzo omhle kakhulu lona usuka pha kuRudzani ngelishwa xa sele utyobele isivumelwano ayikho into onokuyitshintsha ukuba ukhetha ukuhlawula ixesha elide uza kuhlawula izavenge ezincinane ngenyanga kodwa ukhumbule uza kuhlawula inzala eninzana ukuba ukhetha iinyanga ezimbalwa uza kuhlawula izavenge ezithe xhaxha kodwa ke uza kuhlawula ngenzala encinane yiloo nto ke kubalulekile ukubhajetha ukeze uyazi ukuba ifikelela ntoni ipokotho yakho mandenze umzekelo tshawe kubaphulaphuli bethu ukhetho lokuqala yimoto yamakhulu amabini amawaka erand kwiinyaka ezi-36 masithi akukho deposit unayo nentlawulo yebhaluni inzala yakho masithathe u 14% ngoku uza kuhlawula 6835 ngenyanga. Ayikabikho ke insurance kulo mali. Nalo ukhetho lesibini, imoto yamakhulu amabini amawaka erand kwinyanga eziyi 72. Akukho deposit, akunayo nenhlawulo yeballoon, inzala yi 14%. Izavenge ziza kuba yi 4121, nalapho ayikabikho insurance. Ngoko uza kukhetha inyanga eziyi 36 okanye eziyi 72. Unokukhetha izavenge ezingaphantsi ukuze ube nemali yepetrol neinsurance. Elethu icebiso kukuba uhlawule imali mboleko ngokukhawuleza ngoxa usaqinisekile ngokuba ikhona imali eshekayo yezinto ezibalulekileyo enyangeni.
Bona wamhlela umzekelo usenzela wona ke osibonisa umahluko phakathi kwamaxesha okuhlawula imali emboleko yemoto. Ungasixelela kambe ke inzuzo zokuba ne-deposit xa usenza esi sivumelwano?
Enkosi Mdange, i-deposit yehlisa ixabiso lokuthenga imoto. Ngoko kuza kufuneka uboleke imali encinane ebhankini uhlawule inzala encinane. Loo nto ibonisa ukuba uzimisele ngale moto. Ngoko ibhanki ingakuboleka lula imali. Ukuze sibone indlela i-deposit eyehlisa ngayo izavenge, masisebenzise i-calculator yentlawulo ekuwebsite yaseWestbank. Ndifaka kuyo umzekelo ofana nalo besele siwenzile ngaphambili, kodwa ngoku ndongeza i-deposit yamakhulu.